ubutunzi bwa mbere n'abantu ubutunzi bwa mbere n'abantu ntuze ugende kurondera imitahi ihanize ntuze ugende kurondera amamiliyoni n'amamiliyoni ayo mamiliyoni arashobora kuyaronka ntagica kumariye koresha bijya bihumbi cumi ufise koresha bijya bihumbi bitanu ufise terereza ababanyi terereza abagenzi hanyuma icyo kintu gikore nk'uwo mugambi twe dukora wo gufasha abantu bantu nikora si ibintu twe twikurira mu mutwe si ibintu twikurira mu mufuko muga turegera abantu bakumva umugambi bakavuga bati nanjye ndatanga ikayi imwe abantu bashika ijana batanze ikayi imwe n'amakayi ijana amakayi ijana arigisha abanyeshuri barenga cumi kandi ikayi imwe ni amahirwe igihumbi igihumbi n'amajana atanu aho oye ni bake batoya rero
amahoro n'inshuti bakunzi ba Bujayi TV turabamukije tufurije amahoro y'Imana bivanye naho muherereye muri mu ntara ya Bujumbura canke novuga muri mu Burundi canke mu mahanga tubifurije yuko muroranirwa aho muri hose umwaka wa 2021 uzaba ari umwaka mwiza umwaka w'imigisha nk'uko tumwe tubabwira hama aho mumbona twaje tuvuye kure gato yahutse ndwe dukorera mu benshi mu twose zige dukorera Bujumbura tuzaba dukorera Bujumbura ariko si kure ya Bujumbura naho nyene twavuye muri Bujumbura mere ariko turi muri Bujumbura ni ntara iri haruguru gato ya Bujumbura mere turi mu ntara ya Bujumbura komine Isare zone Kibuye umutumba Nyarukere twaje rero mu migambi ni AB3D nishira hamwe ry'abajeune bagiye amugira ngo biteze imbere cyane cyane murabizi neza yuko na leta yacu isanzwe bitumira bitumira yuko twese tuje hamwe kugira ngo turabe ko twakwiteze imbere turike kurera amaboko turaza kuvugana n'umwe asanzwe uhagarikira ibikorwa byabo kumbure iyo bagiye kenshi kugufasha abatishoboye naho nyine barabikora araza kutwiganira byinshi bite
n'amahoro
bizane
turashimye
kwita gute
kane wata sever kwesha banta Steve nayo
Steve uno munsi turi ngaha turabona ni bimeze neza cyane na ni ibintu nk'ibi benshi bakunze gushigikira mwa bitamwe gute bya cyo teste
ikiyumvira ngene cyaje na ba jeune twagiye hamwe turiyumvira tuti none cyo duterereye gute kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kugira ngo rwaruka rutere imbere turavuga tuti reka tutegure dushiringe ishyira hamwe cyo kwiteza imbere tugiyita AB3D B3D ni association burundaise pour le développement, démocratie et droits humains. Mishirahamwe ryavuze kugira ngo rigice riterereye mu iterambere ry'igihugu rifashanyije n'abanyagihugu rifashanyije n'abatwara igihugu kuva hasi gushika hejuru.
Kuko bwawe kuva mu simwa bitangwe ryari?
Iryo shirahamwe ryabayeho kuva mu 2018 ariko ryagiye kwemererwa n'amategeko mu 2019 tukaba turatanguye tukaba dukorera ubuye mu gihugu cyose. Ariko umugambi mbona hano tukaba dukora mu ntara ya Bujumbura umugambi witwa initiative locale au problème local aho rwaruka ruje hamwe rukimvira ibintu byo guteza imbere bakurima kukorora bya kijyambere kugira ngo ntibagume bateza amashi abantu kugira ngo rwaruka nabwo nyine rwiteze imbere ruve mu bushomeri
kuva mu 2019 mukora hano uvuga mutangurira ishyirahamwe ryanyu ukumumaze kubona kunguko hoho birabona ko kugenda neza gasenga
ego akunguko karahari kuko ikintu cya mbere inyungu ya mbere s'amahera inyungu ya mbere ni uko ukuntu abantu bumva kuboje hamwe bamaze kuja hamwe bakavuga bati ikigenda gishoboye mukavuga ati ikigenda gishoboye ikigenda gishoboye hanyuma bagakora ikintu hamwe biyumviriye hamwe giteza imbere apana bonyine gusa giteza imbere bonyine imiryango yabo ikomine ndetse n'igihugu nabona yuko ubuye ahanini leta yacu bayita leta mvyeyi kandi n'ivyo leta yateze kuba mvyeyi yarateye ikirateza imbere ibintu by'amakoperative ni igikorwa cyiza cyane natwe twavuze tuti leta natwe turimo dutegereza kugira icyo dukoze kugira ngo iyo uwo mugambi wo guteza imbere urwaruka wo kurwanya ubukene wo kurwanya ubushomeri natwe tugire icyo duterere cyo tuvuga tuti reka tuje hamwe kugira ngo natwe duterere tuze tuvuge tuti hari icyo twafashije muri kino gikorwa cyo guteza imbere igihugu
urabona yuko rwagwaruka ko tumva yuko hari abanshi usanga mubabwira imigambi nk'iyi usanga ntacyo bumvise cyangwa ntacyo bashatse ko mwoja hamwe hoho murabona ko babyitabiraga Steve
ego me byose ni buhoro buhoro n'intambamyi zitabura byose turagerageza tukabigisha tukagerageza tukabumvisha yuko nyamigenda katari imiri menshi kandi ishiga rimwe ritarika bari hamwe byose birashoboka bagiye hamwe byose birashoboka njyo gituma hari igihe turonka intambamyi mugabo natwe kubera turi abantu turabise ubwenge tuca turagerageza kurondera ingene tuzitorera umuti kandi ubuye aho bigeze abona bigenda neza abajijwe intwaro turakorana neza abajijwe umutekano turakorana neza n'ubwo rwaruka turakorana neza abantu batanguye gutahura buhoro buhoro ingene kwiteza imbere bitakorwa n'umuntu umwe ahubwo ari abantu baje hamwe kugira ngo bakore igikorwa cy'iterambere
tubwiye yuko ni ishyirahamwe ryanyu ritari ngaha ibijumbura gusa hari hano izindi ntara zirimo urashobora kutudunaguriza n'abantu bo bari batari bazi ko iyo shiramwe biri mu ntara yabo nabo nyine babimenye kumbere nabo nyine baje hamwe n'abandi kwira biteze imbere
ego ishiramwe ya Betroade ni ishiramwe yemerewe ku rwego rw'igihugu yemerewe n'itegeko nshikiranganji bita ordonnance ministerielle rikorera rero mu gihugu cyose ni kuvuga mugabo ahantu tumaze gutangura imigambi y'iterambere hariho mu ntara ya Bujumbura nyine turimo hakaba mu ntara ya Mwaro tukavuga twiyumvira no gukorera mu ntara ya Gitega turi ko tugira ama contact administratif kandi biri ko bigenda bitera imbere benshi baratangura cyane yego
kwatubwiye yuko igihugu kiratera imbere none ku ruhande rw'abaruzo babiri muho bazotera imbere gute bazo kumbuka iki
igihugu n'abantu igihugu giteye imbere n'abantu baratera imbere igihugu giteye imbere abantu bose bari muri ico baratera imbere ubushomeri bugabanutse ni ba bantu baronkubutse umwimbi wiyongereye ni ba bantu baronka ico bafungura ubukene bugabanutse ni kuvuga ni isi yose ivyungukiramo mugabo rero kugira ngo gitere imbere bihera hasi igihugu n'igizotera imbere ugiye mu nyagihugu wo hasi atateye imbere kugira ngo atere imbere rero niko yijukira imigambi y'iterambere iyo migambi y'iterambere rero ntizohera ku bushikiranganje ntizohera mu kugwa go hejuru ihera hasi ikatoga buhoro buhoro aha hasi ku mutumba wo hasi umwimbo wiyongereye bizotuma no kwego igihugu ibintu bigenda neza niyo ntumbero turi kudukorera ko twebwe yego
ibyo tubona ngaho ibujumbura nzitwe turabona ibi bisanzwe mu horora ibitungwa muramwa twimo rafite ni mirima ngaho ibujumbura nyene mbega muri muri zo zindi ntara naho nyene mbira hari ibinyenye twabona
ego me hajya imigambi tuzokora kandi imigambi dushira imbere si migambi ahanini y'ubunyi n'ubworozi gusa dukora byose ari umugambi turi turategura umugambi nuwo kwigisha ugwaruka ibijyanye no kwitegurira imigambi icyo twarabonye yuko agwaruka gwinshi rugira ikibazo cyo gutegura umugambi bita bankable ushobora gutwara ku babayeur bakaguha uburyo ugakora abantu benshi bafite ibyumviro mu mutwe cy'imigambi muga ntibazi kwishyira ku rupapuro ntibazi no kuyisigura muri icyo gihe birabagora cyane kuronka ubafata mu mugongo icyo turi ko turaciyumvira kandi mu minsi yavuba kizoje mu ngiro aho tuzofata urwaruka ruri mu madini atandukanye mu migambi itandukanye mu bwoko butandukanye ruje hamwe wige ingene bategura umugambi ingene bawushyira mu ngiro ingene bawukurikirana n'ingene ibivuyemo biba inyungu ku bantu benshi ku bantu bose ivyo rero navyo biri mu ibiri muri imwe mu migambi turiko turategura kandi twizeye ko izoja mu ngiro mugabo ntikizobuza yuko n'iyi migambi dusanzwe tugira iyo korora iyo kurima nayo nyene n'abandi tuyibigisha kandi turabona yuko biri kubitera bizana umwimbo mwiza kuko umwimbo wa mbere nuko usanga urwaruka rutandukanye rwagiye hamwe rukabona ruti dufise intumbero imwe yo kwiteza imbere iyo ni inyungu nziza cyane ntibarabati wewe uva mu mugambi ubu ntibarabati wewe uri mu bwoko ubu ntibarabati wewe uva mu ntari ntibarabati oya bagenda bafite intumbero imwe ati twebwe dukeneye kwiteza imbere rero ntibiraba ubwoko ntibiraba umugambi ntibiraba intara ni kwiteza imbere twese ataho usigaye inyuma nicyo gituma duhamagarira n'abandi kuza barashigikira imigambi imwe niyi niyo migambi izoteza imbere niyo ibihugu byinshi byateye imbere bihereye ngaha byateye imbere bihereye hasi bihereye ku bantu baje hamwe yego
umuntu yoba yifuza rero kumbere yoba yarashimye icyumviro kumbere akora kuri kino kiganiro ari mu mahanga cyangwa ari mu Burundi akaba yifuza gufatikanya namwe ni iki kintu kumbere gisaba kugira ngo ukorane na Castel
gukorana natwe ni ibintu byiza cyane turahamagarira abantu benshi cyane gukorana natwe turahamagarira amashyirahamwe turahamagarira abantu bigenga kugira ngo nabo nyine bumve intumbero kugira ngo ejo aho bazovira kuri nosi bazogende isi dosigaje avuga ati zose ugiye bashira ko Abetroade urabona ivyo dukora urabona aho tubikorera urabona nabo tubikorana ivyo rero birashobora gutuma ubona neza aho uca ashobora no guca ku mihoro ya telefone za WhatsApp ivyo byose ushobora kujanga contact na twebwe ukamenya ati twokorana gute twokorana iki twokorana ryari ivyo genda gute hanyuma bikagenda neza
muri introduction ari kintu twabwiye abantu ko uhera bishikana ho nyene mugafasha n'abantu batishoboye mbego mugambi mugambi gute
umugambi kuko twavuze yuko ishami ryacu yitwa AB 3D. Iyo 3D wumva ni desitatu, ni development, ni demokrasi, ni droits humains. Nushobora kuvuga ngo muri droits humains hariho igisata kijejwe ufasha abantu aho nikora. Icyo gisata rero kiregera abantu babona ko atari abantu aho nikora badashobora kwiga, badashobora gushira abana babo mu mashure, badashobora kwivuza, ikabaronderera uburyo bwotuma abana babo biga. Abana babo biga ni uwo mugambi twari utanguye ngaha muri ino commune nyene uriko urakogwa kandi uriko uragenda neza. Ni muri uwo mugambi nyene twise initiative locale au problème local. Ufise ikayi imwe ukayiha umunyeshuri umwe iramufasha kwiga. Ko jewe na jewe nize amashuri mato mato nayigiye ino. Maze kuyigira ino narabona ingorane abantu benshi bahura nazo. Umwana akabura ikaye, umwana akabura ikaramu, hari abahebye amashuri kubera kubura uburyo, kubera kubura ibikoresho. Iyo rero natwe kubera byashise tukiga tugaheza irifo yuko umwe wese ahari avuga ati reka ngira icyo nkoze kugira ngo bajye abandi bana nabo kazoza kejo bashike aho nshize cyangwa baharenge bazoteza imbere. Mushobora guteza imbere igihugu kirimo abantu batashiye ku ntebe y'ishuri. Nicyo gituma iyo migambi turayikora cyane cyane ubu uye turashyira ingufu cyane kugufasha abana banaho nikora kwiga. Gufasha abana banaho nikora kwiga muri uwo mugambi nyine. Kandi abo tukorana barabishima, barabitahura, natwe tuzokoresha ingufu zose kugira ngo iyo hangiro twihaye turishikeho.
Ngira ko ndabibutsa yuko umugambi mwiza kumbure ni benshi bamwifuza ibyiyumviro nk'ibi byo kutwogira abarundi baciye ubwenge nk'aba, kumbure abarundi bakunda igihugu cyabo nk'aba, kugira ngo barabe bakure bwa bukene mu bajene, barabe bakure bwa bukene mu miryango, barabe bakure kwa kundi usanga umuntu ari naho nikora ubwo buzima nk'ubwo buhere mu Burundi. Sibyo ne Gaster?
Ego nivyo cyane, nivyo cyane. Kandi ikintu novuga nuko kugenda bivuze umuntu wese atekerezwa kwiyumvira ati ujya musozi navuye ko ni kugira icyo ndawusize ko apana ego mituraronka uburyo hari abantu baronka uburyo bagashaka bagenda bakagujumbura bagashaka bagenda bakagumayo bagatera imbere bagateza imbere hariya bakubaka amazu hariya ego mukubaka si bibi
abagenda hanze bakaguma hanze hari
abagenda hanze bakagumayo nibiyumvire gukorera ikintu ngaha ugakorera ikintu ngaha iwabo. Icyo rero icyo wokora cyose uko cyoba kingana kose gito uko kiri kose kiragira icyo cunguye aho wavuye, kiragira icyo cunguye ikibano, kiragira icyo cunguye igihugu. Kandi mu gihe ubikoze neza nawe igihugu kizogushimira.
Kumbure nko mu ijambo rimwe rero kumbure n'iki ubwira abantu wese yoba atifuza kujya mu ishyaka adatahura akamaro k'ishyirahamwe.
Icyo ono kivuga mfatiye ku kivugo cyacu, ikivugo cyacu kiri mu majambo atatu y'Igifaransa, imoralité, travail, solidarité. Ni kuvuga kumva yuko ufise morale, ni kumva ufise morale ha mugakora ugacufatana mu nda. Ni kuvuga ikintu cyose gitango, ikintu cyose kizotera imbere urifo yuko ubugikunda. Umaze kubugikunda ugakora, umaze gukora iterambere mucamufatana mu nda nabo mukorana iterambere cyarize. Icyo nubwira abantu rero ni kumenya ikintu cyambere, ni kumenya icyo ukeneye. Umaze kumenya icyo ukeneye ugacumenya abo mugikorana, umaze kumenya abo mugikorana naho ugikorera, hanyuma ukagishyira mu ngiro. Kandi ubutunzi bwa mbere n'abantu, ubutunzi bwa mbere n'abantu. Ntuze ugende kurondera imitahi ihanitse, ntuze ugende kurondera amamiliyoni n'amamiliyoni. Ayo mamiliyoni arashobora kuyaronka ntagire icyo akumarira. Koresha bijya bihumbi icumi ufise, koresha bijya bihumbi bitanu ufise, terereza ababanyi, terereza abagenzi, hanyuma icyo kintu gikore. Nk'uwo mugambi twe dukora wo gufasha abantu banaho nikora, si ibintu twe twikurira mu mutwe, si ibintu twikurira mu mufuko. Mugabo turegera abantu bakumva umugambi bakavuga bati nanjye ndatanga ikayi imwe. Abantu bashikije n'abatanze ikayi imwe n'amakayi ijana, amakayi ijana arigisha abanyeshuri barenga cumi. Kandi ikayi imwe n'amahirwe ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Aho oye ni bake batoya rongo. Muri icyo gihe hari icyo ugufashije mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'umutungo no mu iterambere ry'isi.
Ndagushimira cyane Esther.
Murakoze cyane.
Gese wari kumwe na Beni kuri miko nyuma ya kamera risike yako abyitwaramo neza. Kandi igisubizo nababwira yuko Steve gusa yodufasha ukuntu umuntu yuba yagize uwo mutima cyangwa umuntu yuba yashimye nuvuga uno mugambi w'iwanyu ni gute uyo baronka biciye ku nzira yawe?
Arashobora gushaka telefone, ashobora gushaka telefone ryacu cyangwa abo dukorana kuri WhatsApp ni 61 910 34. Yego urishize mu telefone ryawe ukandikamo AB3D hama ukarungika ubutumwa bwo kuturamuza. Ubwo nyine ubwiye muri base de donne yacu ujuze uraronka ibyo dukora byose ukazurabikazabira gushikira ku mwanya wica aho wibereye kandi ukabaza n'ibibazo ukishugwa byose bigagenda
neza. Umuntu wo mu Burundi gusa no mu mahanga murashobora gukorana nawe?
ego vyose turashobora gukorana ifo yuko twicara hamwe tukumva yuko intumbero ari imwe tugira intumbero imwe yo guteza imbere igihugu ego
yes urumva yuko n'abari hanze y'igihugu urumva yuko nabo nyene babatumirira yuko nabo nyene boza mushira mu rya abetruade kugira ngo murabe kumwoteza imbere igihugu cacu kugira ngo aho kigeze no munsi tugishikane ku yindi nuvuga ku yindi ifaso nyene gastere
ego nivyo nivyo cancane nkaho bari hanze ndabahamagarira cyane kwibuka aho bavuye bakagira ico bakoze ico bazaba bakoze kizohemberwa abana babo kuko hagukora neza hagukora nabi gukora neza ego mpakora nabi gukora neza kandi imana imaze guhezagira ifuko ko nabwira icyo usize icyo usigiye abantu icyo usigiye umutumba icyo usigiye quartier icyo usigiye umujyango wawe kuko kijya kintu uzobusize ku gihugu n'umujyango wawe uzokironka inyungu uzashikira
rero naho gutaha ntibagire kugira subscribe ni Buja TV cha kinyamakuru cha kibazanira navuga amakuru ameze neza cyane ntibagire kugira subscribe bye.